Inkuru nshya mugongo ihije gudushikira mu kanya nuko Karim Babel ahije kwitaba Imana. Karim Babel numwe mu bahoze ari baririmbyi aho yahoze yahoze agwaye ingwara ya mafigo. Numwe mu basore kandi amazi imisa avugisha abantu benshi kumbuka ngurukana bumenyi. Ariko kandi ayo makuru yadushikire mu gihe cy'isaha zitandatu n'iminota 30 aho bamwe bari kubarimvira ati mbega byo bari byo cyangwa sivyo. Ariko amakuru Isaac TV maze kuronka gushika kuri no mwanya Karim Babel amaze kwitaba Imana aho yitaba Imana ku bitaro bya polisi. Imana imwakire mu bwami bwayo, Imana imbabarire ibyaha yakoze n'ibyiza yakoze bimuhembere, maze imiryango mwese mwihangane. Eka bakunzi ba Isaac TV twese twihanganye twihangane. Isaac TV yifadikanije n'umuryango wa Karim Babel kubaha kubasaba yuko babananya bihangana. Eka n'abantu nibatubwira ngashavu batangira kuvuga amajambo adakenewe, ahubwo tumuherekeze amajambo meza, tumuherekeze amasabisho, igisabisho kidasanzwe. Urupfu rwa Karim Babel rubaye mu gihe hari hasigaye iminsi mike cyane agiye kuvuzwa mu bigo byo hanze, aho mushiki wiwe yari yamaze kwemera yuko azotanga ifyigo, maze Karim Babel abandanya baho neza. Imana rero imwakirane amaboko abiri, maze twese tubonane twihangana. Imana yakiriwe uwayo twese nta bundi buhinga, nta kuvuga ngo byabaye kubera uku, byabaye kubera uku. Ntagira uwidogera uwundi, ntagira uwita ku mwiko mu wundi, ahubwo twese tubane twihangana. Icyo twakora ahubwo dufatane mu maboko, dufatane mu nda twese kumukuremesha umuryango wa Karim Babel. Eka dufatane mu nda no kuremesha abantu bose, kuko runo rupfu rw'ababagiye batari bake, abantu bose, mama benshi 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 benshi, abantu bose, abapapa, abana bakuze, bose bose batama, abasore bose bababajwe urupfu rwa Karim Babel. Muribuka yuko hateguye ibitaramo bitandukanye kugira bigeranye uburyo bwo kuvuza Karim Babel, eka n'ibindi bitandukanye. Murakoze cyane. Iyi ni Isaac TV, andi makuru tubaza kuyabaha mu myanya iri imbere. Imana imwakire mu bwami bwayo, maze twese tubane twihangana. Murakoze cyane, bye.
Isaac TV, oh.